Chaki ndinokurova
zvakadai. Aiwa murudukwa mako
mune. Ndinokutsemura zvakadai. Ise boro. Madididi. Timbare. Timbare. Right. Right. Timbare. Right. Vitalis. Tatawira. Hey. Vitalis. Vito. Tatawira. Tatawira. Ura! Ewa!
You know
what?
Mira,
1, 2, 3, 4.
I'm 5.
I'm not going to be able to do this.